Ke tsile go le tlhabela leinane. Shakele, shakele, shakele.
Shakele.
Go kile gabo go na le mosetsanyana a bidiwa Sananapo. Mosetsanyana yo. E ne e le morwadi a kgosi. A le mo ntle.
Ya re letsatsi lengwe basetsanyana ba bangwe ba mo laletsa go ya gonnye. Sananapo a tsamaya le bone ba ya gonnye. Ha ba tsena gone kwa ba gotsa molelo o motona. Ba simolola go dikologa ba ntse ba opela. Kgabagare ba latlhela Sananapo mo go one. Sananapo a swa. Ya re go le gantele ba 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 bona ntja ya ga Sananapo ba 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 latlhelela lerapo. Ntja ya simolola go lela. Yari Sananapo, 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 bamolaile Sananapo, amkhali sapo Sananapo, nakiji mutu Sananapo, ilimungami Sananapo, ilimuradiakosi Sananapo. Basisana ba bona gore go maswe ba bo ba tsaya ntšele ya ga Sananapo ba bo ba e bola ya re ba sena go e bolaya ba bo ba wela tsela. Ga ba ntse ba le mo tseleng ba bona ntša ya ga Sananapo e tswa ka gape. Ntja ya simolola go opela pina e le gape. Ya re
Sananapo, 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 ba molaile Sananapo, ba mphale sapo Sananapo, nakiji motho Sananapo, e le mongami Sananapo, e le moradi wa kgosi Sananapo.
Basetsanyana ba ya re go bona ntše gape le la jana. Ba bo ba bola. Ba bo ba wela tsela. Ha ba tsena ko lapeng. Kgosi a lemoga gore Sananapo ga ayo mo basetsanyaneng ba. A botsa basetsanyana gore Sananapo kae. Basetsanyana ba. Ba nnela go inanatha. Irile ga ba ntse ba inanatha jalo ntša ga Sananapo e be e tswa ka. E be e simolola go opela gape. Ya re
Sananapo, 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 ba molaile Sananapo, ba mphale sapo Sananapo, nakiji motho Sananapo, ile mongami Sananapo, ile moradi wa kgosi Sananapo.
He! Kgosi a utlwa botlho. Ya re a basetsanyana ba a ba apeelwa dijo tse di monate. Basetsanyana ba apeelwa dijo tse di monate ba di neelwa gore ba bo ba kgore. Ga ba sena go kgora kgosi ya re a ba tsenngwa mo ntlong ya Setswana. Basetsana e be ba tsenngwa mo ntlong ya Setswana. Kgosi a ba laola gape gore a e hisiweng ka molemo. Basetsanyana ba ba bo ba shela mo ntlong ba bo ba swa. Go tloga letsatsi leo kgosi ya ratang ntshanyana ya ga sananapo ya simolola go etsaya jaaka motho ka gore e boletse gore sananapo o ko kae leina le lebelefele